Hamson, how about him, Babu? When you are kind of web, I'm not the Alcabalo, but she's a Banyanaga Laga, and no, we are all web ever. Yeah, if I name it out, when you keep it, since I got Padu, my keeping now, or two again. More for the name Joker, man, this in a bad, modern, this civilized, they may be see or to defend the Africa. Okay, so I know I wouldn't be one half walk and half five and English now modernity. Ọbụlụ nnukwu ife nwute ee so ife a na-eme taa maọbụlụ onwe nọọ ife ndị chere na ọ ga na-aga n'iru enwezikwa ife asị ndị mmọnwụ na-eme aga eji mebie asị adị etufu mmiri na nwa ee ọnwa mmiri jọrọ njọ na nwa ọnwa ife adị ọmụmaba na-eme mpụtagolo nkụkolo ọnwa ife na mkpụrụ a na-eme dị njọ eme onwe nke dị njọ a na-eme maapụtaghọ ewepụ nke afọ mana agara emebi mmọnwụ n'unubi ọ na-abụgo ka ọtụtụ ndị mmọnwụ ọsọ na-enwe aṅụrị ọtụtụ ndị bịara ebe a na-enwekwazị aṅụrị ma nwoke ma nwaanyị ma okenye nọ na ya ọ bụrụ na baadị enwe ọ dị enye aṅụrị agaghị afọ ọtụtụ mmadụ ebe a na moto etu a so nọọ ife aṅụrị ka ọ bụ nnọọ